This is Msafi Painters Kenya. Jifunze kula jasho yako. Siku ya mwizi. Kama tupake rangi na YouTube Shorts. Tusupportiane. Kuja tupake rangi, tufanya kazi. Tupate chakula chetu cha kila siku. Asante. Msafi Painters Kenya.